Yes, bamwita Diego Armando Maradona Franco. Numujunari no vayiko ari umukinyi yabikoze neza cyane gose mu legendere nga muri uzi unimukin ukunda kura mupira w'amaguru nimba warigeze kwikirana mupira w'amaguru Diego Armando Maradona Franco nibaza kumuzi umwe atuko turavugana yamaze kwitaba iki yamaze kwitaba imana bivanye nuko ali cardiaque yarasanzwe agwaye umutima yafashwe n'umutima hama aza kwitaba imana uvuga yuko ni cyamamare mu mupira w'amaguru ni cyamamare nta muntu atamuzi nta muntu yakinye umupira atamuzi ndetse ku isi yose nubwo ko ari cyamamare murazi umwaka turabuze ivyamamare byinshi cyane gose kuri numwe yatuvugana yagerageje kuraba biografi yiwe turahera kuri biografi ya Diego Armando Maradona Franco batsanzwe batazira RPP do Olo asanzwe afise e nationalité akaba ari mu Argentine nationalité iwe no mu Argentine asanzwe avuka mu gihugu cha Argentine yavutse kugenekerezo rya 30 kwezi kw'icumi 1960 akaba yavuka ahantu bita Lanis muri Argentine novuga yuko yapfuye igenekerezo rya 25 gutwe turavugana igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 yapfuye afise imyaka 60 25 November 2020 yapfuye ibigenekerezo ya 25 ukwezi kwa 11 2020 afise imyaka 60 novuga yuko ahandi hantu novuga yuko yavukiye ni Tigre ni mu gihugu cya Argentine ndabibutsa Tigre arakine no mugwi bita Tigre mu gihugu cya Argentine asanzwe afise taille ya 1m65 imetero imwe na santimetero 65 novuga yuko ugerageje kuraba igihagararo ciwe ugerageje kuraba Messi ukuntu angana ugerageje kuraba na Maradona novuga yuko nabantu bagomba kugira igihagararo kingana yari umuntu mugufi ariko ageze ku mupira vraiment avuga ati uno mukinyi nirurangiranwa arabishoboye poste yiwe yari milieu offensif mvuze milieu offensif ni bajye abantu bakina ku numero 10 hajya asanzwe akina Lionel Messi hajya Saido ntibazonkiza asanzwe akina yakina asatira milieu offensif ni rya numero 10 akina asatira yongera agaruka inyuma kurugira récupération y'imipira hagati Anne Crebe novuga yatanguriye muri Argentinos Junior parcours yiwe senior parcours yiwe senior ni kuvuga parcours yiwe gutangura gukina umupira neza muri senior mu bakoze yabihereye mu 1976 gushika mu 1981 aho yakina muri Argentinos Junior aho niho novuga yuko yatanguye gukina umupira senior mu bantu bakuze ama mu 1981 gushika mu 1981 niho yashika muri Boca Junior aza kuva mu 1982 Boca Junior akaba ari equipe yo muri Argentine murayizi Boca Junior yarakinyemo ba TVZ ama tuge muri mu 1982 niho yaza gukina mu mugi wa FC Barcelona ngaho muri Espagne muri La Liga Santander mu 1982 niho yashikayo aza kuva mu 1984 acha simbira mu mugi wa Napoli Napoli ni ngaho mu gigo cha Itali muri Serie A yashitse mu 1984 aza kuva mu 1991 yaje kuva muri Napoli aza gusimbira mu gihugu cha Seville mu muji wa Seville nga mu gihugu cha Espagne aza mu mugi wa FC Seville yashitse mu 1992 aza kuva mu 1993 yaje kuva nga mu gihugu mu muji wa Seville ari muri equipe ya FC Seville aza gusimbira muri New Orleans Old Boys aho yashitse mu 1993 aza kuva mu 1995 mu 1995 uraza abakinyi iyo bagiye gukina iburaya barakina bamaze kubona ko imyaka ikuze bakaza gusubira iwabo aho bahereye kugira nyine bateze imbere batoyi babo bari muri uwo mugwi bahereyemo kuko umuntu ntiyibagira aho yavuye mu 1995 niho yaca asubira muri Boca Junior Boca Junior novuga yuko neho yatangwe kumenyekana cyane kugira aze gukina iburaya ava muri Boca Junior asimbira muri FC Barcelona. Mugihe na 1995 niho yaja muri Boca Junior aza kuvayo mu 1997. Novuga yuko Diego Armando Maradona yaramenyekanye cyane gose mu FC Barcelona no mu FC Napoli ngaho mu gihugu cya Itali. Diego Armando Maradona novuga yuko on niveau yarakinye equipe nationale. Novuga yuko muri equipe nationale yarakoze ibintu bikomeye cyane. Selection an equipe nationale yiwe muri ane 1977 gushika kuri 1979 1977 no mu 1979 Argentine Mundo 20 yarakinye arakina inkino 24 ama Argentine mu 1977 gushika mu 1994 yarakinye Argentine inkino 91 tugaragaje kuraba
muri cyo gihe akinye Argentine yabakuze mu 1977 gushika mu 1994 yakinye inkino 91 dugerageje kuraba les équipes entraîner imigwi yagiye aracamwe mu kwantrena mu kumenyereza mu 1994 yaramenyereje umugwi bita Deportivo Mandiu hama mu 1995 agenda kumenyereza CRISTIANO Ronaldo hama mu 2008 gushika mu 2010 muravyibuka ngaho muri Afrique du Sud Coupe du Monde yabereye ya mbere muri Afrika. Muribuka yuko Argentine yahuye na Alemanya muri ico gihe mingari muri quarto finale iza gusindwa ibisindo bine. Muri ico gihe Diego Armando Maradona niwe yarasanzwe ari umukocha ari we mumenyereza wa Argentine yabakuze na Lionel Messi barimo ba Tevez ba Kun Agüero abakinyi benshi cyane mu 2011 gushika mu 2020 dusubiye inyuma gato mu 2008 no mu 2010 yaje gukugwa mu nkino za Coupe du Monde zisi asharirikanwa bivanye n'ukuntu yatsinzwe ibitsindo bine na Alemanya ama mu 2011 gushika mu 2012 yari umukoce ya Ali Wasli ama mu 2017 gushika mu 2018 yari umukoce wa Al-Fujaila SK ama muri 2018 gushika muri 2019 yahora yari umukoce wa Dolados do Sinaloa ama mu 2019 gushika 2022 yasiyano yarangiza ibintu byo gukocha aho yakocha Gimnasia La Plata. Novuga yuko Diego Armando Maradona yigeze gutwara igikombe cy'isi aramaze gutwara igikombe cy'isi ari muri 1986 mu 1986. Maradona rero ku myaka 60 apfuye afise cyangwa yitabye Imana afise yarasanzwe afise abana umunani niwe yarasanzwe afise ari witwa Darma Maradona, Diego Fernando Maradona, ari Jana Maradona, Diego Sinagra, ari Gianina Maradona nabana umunani. Novuga yuko tugerageje kuraba amaposti menshi kuri Super Sport, turabona kuri El Mundo Deportivo, turabona amaposti menshi cyane gose ku binyamakuru bikomeye cyane gose ba Kylian Mbappe bagiye baravuga ati Life Legend Diego Maradona, turabona Kaka Ricardo Kaka ava mu gihugu cya Brazil nawe yagerageje kugira poste yiwe, turabona Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yavuze ati urapfuye hano ku isi ariko tuzahura mu ijuru tuko turakina agapira turi kumwe mu ijuru je nawe. Tugerageje kubandanya na maposti menshi za Gol France. Gol France yagerageje kuvuga il avait écrit une partie de sa légende avec la main de Dieu. Diego Maradona a désormais le jeu laissé. Diego Armando Maradona basigaye batsanzwe babutazira RPB do oho niryo zina novuga yuko yarasanzwe bamutazira. Diego Armando Maradona novuga yuko yakoze ibintu byinshi cyane gose. Yarasanzwe akina kuri milieu offensif. Milieu offensif ni kuvuga nujya mu numero 10 nkajya akina Lionel Messi, Saido Ntibazonkiza umurundi wacu. Novuga nawe niko asanzwe akina ari mu milieu offensif kaba yahora yambara numero 10 mu mugongo na post menshi cyane gozi twabonye za Tottenham Hotspur zigira poste yiwe igololisa ari kumwe na Diego Armando Maradona ari kumwe na Nobita Hurricane kapiteni wa Tottenham Hotspur kuko kapiteni ni igololisa su kapiteni akabari Hurricane twabonye n'indi picha ari kumwe na Mauricio Pochettino niwe yari niwe ari kocha avaiko Jose Mourinho aza mu gihugu cha cy'Ubwongereza gukocha Tottenham El Mundo Deportivo nacho ni kinyamakuru novuga yuko gisanzwe gishabikiye umugwi wa FC Barcelona El Mundo Deportivo nayo ne yageze ice ivuga Lionel Messi wewe ku kiganiro yatanze yagitanze arira akura mose uzavuga ati turahojeje umuryango wa Armando Maradona uko vyagenze kose nibaze kutazomwibagira mu mitima yacu bayaturenyenyeri kuva mu gihugu cha Cote d'Ivoire nayo ne yagize icavuga hari kindi kinyamakuru citwa Demiro nayo ne yagize icivuga kuri Diego Armando Maradona ro Neymar Junior yagerageje kugira icavuze Gareth Bale kuva yasanzwe akinaga mu gihugu cy'Ubwongereza muri Tottenham Hotspur inyuma imbere yo kuva muri Real Madrid novuga yuko ni inkuru ba Paul na Bill Pogba ariho Gabriel Martinelli akisanzwe akina mu mugwi wa Arsenal novuga yuko ari ibintu bimeze neza cyane gose biraryoshe ariko birababaje benshi berekanye urukundo basanzwe bafite Diego Armando Maradona naho bitaryoshe bibishe cyane gose kumva icyamamare nk'iki umurejande kwa dufise mu mupira w'amaguru hano kwisi turabona n'amafoto menshi kuri Sky Sports novuga yuko ari ikinyamakuru gikora mu gihugu cy'Ubwongereza nacyo ne cyagize icyo kivuga kuri Diego Armando Maradona RPP novuga yuko ni nkuru ibabaje cyane gose mu gihugu cya Argentine ho president waho yabahaye iminsi 3 badakora bari mu karuhuko bata donge novuga iminsi 3 y'ikigandaro ari mu gihugu cy'Italiano ho kubera yahora kina muri Napoli ho bavuze ati ikibuga cyacu bizina rwara tucita cyadushira ko Maradona inyuma urumva ni ibintu vrema bibabaje kandi mbere kuva ku munsi wejo imatches zose zabaye haba Man City zose zagiye zirakino na Liverpool mu na bamanza kumara umunota umwe wose batana kimwe bavuga kugira bagirene bamwibuke Diego Armando Maradona niteke kujya vuye yavuye muri FIFA mugihe habuze umuntu kenshi match igira itangure baratekereza umunota umugahera kugira bahe icyubahiro nyakwigendera novuga yuko ni ibintu bibabaje cyane gose byababaje abantu benshi kuri nosi cyane gose natwe abakunzi ba Isaac TV cyangwa abakunzi ba Isaac TV byatubabaje cyane gose nka Isaac TV turahojeje umuryango wa Maradona naho bishikani batwumva ariko abatwumva nibaza yuko twese kwa mukunda Diego Armando Maradona yabikora neza cyane gose iyi rero yari Isaac TV ari kwiragerageza kuyagana namwe abakunzi bacu ba Isaac TV mubandanye kudukikirana bakunda cyane gose ibikorwa by'iwacu tubikora ku bwanyu mutagiye muradushyigikira natwe inguvu zose biri nyuma ariko inguvu zizobananya ziri imbere ku bwanyu kuko mudukurikirana 24/7 nk'uko ikiganiro kijya kwa masaha ariyo yose dukora kumwanya mugira aho mwubahwe turabakunda cyane gose ciao
Isaac TV.